Ngibingelela wonke umuntu obuka le video. Okhulumayo Sizwe Buthelezi isuka eqenjini Melodical Sensations. Ngihamba nosisi ke la.
I'm Mandy Samatha from Melodical Sensations and get responsible for indlela esiqhoka ngayo.
Shuthi njengo-composer no-conductor weqembu sibe sesibona ukuthi ahlale phansi kwenziwe ingoma ehalalisela isilo sethu uMisuzulu. Ekwenzeni le ngoma ke siyenze ngengoma ngenhloso yokuba siyazi ukuthi abantu abasha sambahamba sikhohle ukuthi sisukaphi imvelaphi yethu ithini kodwa besithanda ukuthi umuntu omusha abuyele emasikweni akuwamasiko ke esivela kuwo sonke njengoba singama-Afrika manje ke besazi ukuthi uma senze le ngoma uzoyithokozela nawe uzosibona isidingo sokuthi ubuyele emasikweni akho.
Shuthi indlela esigqoke ngayo kule video elandelayo isirepresenta as Africans. Futhi senze ngakho konke okusemandleni ukuthi sigcine si-unique and more traditional. Kodwa ku-music video o-official osazophuma sizobe si-more advanced kwi-traditional attire yethu.
Njengoba wazi ukuthi kuzoba no-music video o-official, kushuthi kusazorekhodwa iculo from a studio. Hlala kulindele, iculo will be available in all digital stores. La uzokwazi ukuthi uyidownloadele lona. La izobe seli-advance khona nango-music uzwe yonke into. Siyabonga.
Oh,
available in all digital stores. La uzokwazi ukuthi uyidownloadele lona.
Namonga lapho nginamtholo khona umahlamphana phulumile endulinde ubaso ngumantshonga benoqhlemana inzima lemnyama engabende besingwe nobe ingonyama eqhutshwe ngumseleni benonogalaza betha yosika ihlangu emkhweyentaba kwathuyekeni lobo bumnyama bayobuya sabeka fanele uyocela izulu kuNkosi inkulu umnqabeli wabantu ukudonsa amanzi abe phuma ezimbotsheni.